Yina, whatever I got, Roger, bien, mon brother, nan. Ugluman, Adama Valema, the way of a man. I need a decab, a bonon, I need a decab, a ball, Ugluman. Agra wala badu wakonu cha wana na wadi gili obozi awa muna zade wakonu cha bobo Uluma Ubay dine ubaka Ubay buka dalo papi jama dalo Uwa maga nata maume banyo no dineji Uluma Adama balema na wadi iwa mamwa mbadande ocha Uluma Umbe zulundi egu Baloma daba lemuane wang dingili. Mama rabu, baloma daba lemuane wa eva mangwamu kamale. Udume ijambela yago, ijutata yago. Udume ijambela yago, dingili. Udume. Awa joba le mwane we nadi wune mjebili Ulume mwafugata wana onye ni udigo wali wune ma Oye magwa moji Polo wakira mweba nyebo bodalo Ulume usingana barombo sionye kalilea Onye ni uwe wali wune ma Deka nyina jubu danzi ni buke gu Ulume Awa muna jubu danzi vwana Ulume Ina muna jubu danzi vwana Awa muna jubu danzi vwana Odaba vaka mwukata vwana Hogla waloki kwa na mahabata nje kalesi azubi kwa na mahabata bokolobia mawiwe. Iwa wala kwa wamo gulomba zimwe vanyina wanyite. Wadiva na woki kwa na mahabata nje kwa wajimene wive. Dike jogo kada njiji jibade kote newu delindie kwamo vale mana kwa mulo na mungu wako. Na walogika wana mahabata Oje buta neu gotevo nutia Bamo yuma vale mane kumulo na mwako Iwa wolu wana mahabata oji ugute mpajili Mbozi bulubu oke tolaka Mbozi mwebanye de waja waja obe lo dendo Iwa walogika wana mahabata ugute mpajili Bamo yuma vale mane kwenye Oye wale wale ya bambo ngelio hili Ibuteli mwe mwohu. Yina, oyene hu, awali vwone man, idengili. Adaba gong ebo chuo, mne wumaru, neverno. Ulume, wabadu nabundibunu. Na mwujwa dame, bano gong, ubume meliko dega mwanun. Dika, hiva meli, chua ze bano gong, onye mwe mwujudo. Ulume, oje lwone wunu. Wabodogu, wabodogu. Oye mojwa dame, badoga alo nobili. Uluma. Yina, oye nehu, awali vwane ma. Uluma na kuhivaku. Dika, aluma nyaka dike yezu samu ya, wabejo buro ibo, wepata hako natanuno. Nagara juwa dame, banogi ilika idigilu, wazi enye unwa bodogu, uluma. Uluma. Yina, ane makoli rani, ibarabo wakana sanava. Wabu babu babu babu, ibabule mare, bambu babu langwe. Nagara juwa dame, banogong, mawukata vona, ubi sala sala, nagirwanyi, jekalese akambuwegu. No amaka apology di ne upaka apology bukene wibu awangene waba bobo Guru Deza Jeze, boy, no tovan it, ligu. She was a nobby coin of Wanganai, get a waban, a man, a Wangan, a waban, a man. Uluma, dalo, odava, go, all to Vija, Kalesa, Uboka dig, some of us was Yanya. The garage was on me, but no go no be coin, a monkatavo, na, Uluma. Uluma, odava, go, Akumpumwagi. You got the lobo, no, you boja, not a bleak and not a caribou. Bolo mojuado, my banoga, ni mojitamu. No mojum laga, no mugata, no. The baba, no, 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 well, let them be yet to take on me. I'll about and get on my money, and maybe put on the wood and the egg. I would have a nigg in the wedding, the wood, I love a low. I would have a lemon one, I want not even none them more, Daddy, Banner Rosavando. Na munde ke jeje mulo bani kama wane bungana roba. Hogla wale wafenza bambo kaleze anekwebi iba, iba, iba. Iba wane mudinde upaka. 20,000 kadike ninyindigu anekwebi iba, iba. Awada wa mojade. Kaneli mwagoza wane legi nebono kote mechini kuindigu. Hogla, wale wane lego, look at uno. Bama vale ma, ne kweka, mubia, mubulu, mechi, ne nakia. Ubu telo mwe wu. Halu jindaka di kaji, kalesi apaka. Hogla, wale wane di, gwano logo, kalesi akwapa me, banogo. Even while I want to know, my dallo, I want to get on my bunny, ye men, the wee eagle eagle job. The gun on the nature misses, yeah. I want to know that way, everyone. Honor, I want to know that way, Meko. Hugla, I love it, the color of your calendar, Ulolo, Lolo, you can never, Iwa wolo bolo wa manja van egi igwa. Awa yina bolo wa manja van emena bobo. Wana malegi wa ma bebe kanjoka na gajo. Awa yina bolo wa manja van emetu maubu avona. Odaba garunji buiwu. Wana malegi wa ma bebe dalu olo. Ina hoyane egu hoboli vone ma. Like I am up on my mind, I was a book in noon. Dallo, if that's what you never met you. Abamana, my bunny, no, we live home. Odava, Garunji, met you in the gillu, woozy. Ina, you are Wolu, Donna Bob, Wakalabia, Kalesia. Hagra, Walla, Donna Bob, Wakalas, and Nana, my bunny, Bobo. If the Momombo, if the Momombo, Wunji, Blue Digo. I mo bolo wa ma java na bondie gu pa ma ba le mu abu muje niwe mu mele me wa ni mbatu mbenonizi gugwa wa bonne godogu ne kana sonde soso wa bonne wa no huluma o meka go ma unde limbu izi gu ina hoye na ehu o wali bonne na na bon Mana mwebanyi wa bon ji wwanim. Yvan na gwe ranye, o waliven ne wunu, mogon diegu de mwaja mwaja. Jehu owangi noze wee bungan. Salazwa manjawa owangi noze wene meko inuta owangi noze wee bubo. Imajwala naze di kwe mayine lewile. Ojizi la akwaba gugu boje kalizya nukola akwaba mbere. Akwaba di alo akwaba mbere akwaba di alo. Mwanda mwabu wajilu ziyezu lo kolobya manya wunyi. Uluma anegwe budi anegwe anegwe dalo wana oye lo temwibi ye chote gono mwen ebutele mwen mwawu okwa yin obete bobo okeke zedi ne wupaka okle wale utuwana mundi veno kulubi okalezia mwubukatavo na ndibo uglume odava wakarunje me ovale mane kwene bana vene veno waja 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 muna zaimono waza bobo idingi ilubozi obadi wakabu mau ayimobadi abadu wanamu kodi newu idingi ili Oswabi di ne wupaka, oy mundi togo, uwa maka, oswabi bu ken ne wibu. Dalo. Mavugata vodna, oswabi di ne wu. Iwangwa logi kawana mahama taga makola leke. Oba da wangira mwebanyi bobo dalo. Ulman. Ochelozwa notogo na oswabi bonina na krele mo jamaike wa mo bono idingili ubozi jamaike wa mo bono chiduve ibuke kerewobo uwabolili uwabolili ibana agogi kwa muje bunu kulubia hogla walogi kwa muje buje kalezia nena mwebanyi ndewu mwane bayi mwakodi ndewu amulonye ndego amulonye ndego dalu ike muwa muna cho amulonye ndego nebo chudaka kwele beba mwje kalea dingi ilubusi na mwaka wa mane kwe bangwe bale mane kwe mwabamba bayi danya ndego Alani maruna bambo tole mwe Wala muna mwaka wa mane Weni moji take kamale Kwa zwa mo Uwe mwe vana Dike hati wakari wakade mamu Silive wabonde wadewu silive Uwe mwe silive wabonde wadewu neli Hagla wale polu wane Jegi awo tatan tazi nyendegu Muna glame jo baba Agla wali glame bo rakala bi kalese oyi yo rakofu Mwagidi ya imeles wa me banuko Krali ma doni wa mbona lo Krali ma narabu wa mbona lo O jako dinewu Nemwa ya do mulira kasia Nogiko mwadu mekara mwava na imoja konna luongi biduma Uhuluma Namu wanyadu mwulake kasea Avatoni wa mare bambo nandi unegi nandi mwumili muja norubi wendo Avane kere chokecha Makara namu wanyadu mwumili mwum Uhuluma Atoni ngina kwa bane meje vogu kufa Awa ngina kwa babu wana Mwugata wana odava karunji buwebu Okambula buwana na kwa na mso naro Ibanuko abadyo digisha bambo memba ba Ibanuko uneko omubula na ibanuko Ukiko maza vanje monu omubula na Ibanuka bale digisha bambo memba ba ibanuko Ogandiegu, adaba ga chumudan zavamang. ulumen odaba agarun jitiegu ibara bowa gana menando dalon uwa maka balo moju da tumuda ngere menene uwa maka nada mawe ba ye ibu dalon lone dalon 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 ibana jogo wana mabana wangina bidoko kwobumana Hagla walu daba na zakala me wata begi zenyendiye gumbeli vive Anwe yagu wakwa babu mawo giko mulu ya ngurugo nika Wakwa babu mawo giko mulu ya ngurugo Mawo babu na onyende hu dingi lubuzi dalone Uwa magibe gudogo mebanyi nukulubia Hagla wale mbuma bamba bula los Iba na bamba la kwa juwa mwa Kari mwa igine unke mu Igine beju Aime beju wa mwa nyon Igine idine ubaka Oglume Nada eze mweze Bilo gege ndoba Kase mwamiru wa nyogurugu Oke kando bando ujima da halo Oke kando bando ujida halo Oya de hu awali wane maruje kalidi ya kambuwezi ya mumma odabago ebelanduka Ivangwa loko zana chinde idumbo zibulubo geto laka Ome zungo arunji hu Eba mute mwene mabuweze na lojaga Iba mwene mabuweze na lojaga Nani mwene wele muzi milamarande milamazanyi Muna wana mabugo ize na mojaga Eka na ubi zala zala Nana di gwamo ya mewele muzi Mila mana bale ma mewani moji tamunji kalesia Awa muna nadi gwamo abobo Igwe menyi ibulunde wibu Ogulume Oko do wane mdalone Uwa magibe udogo mwebanyi na mao Kenungu Diga adwaga roja da mugata vona uluma oyelo temi bi yelo de gono nwe jojo nya bo odili bumau uluma mugata vona oba lemo wa ma na wa na bondi egu awoda ma za wa igi na gabudu smuke nunu ayimo balo wa ma nda va smuke ne Kana mwebanyi Okaja gudu wili Chocho wane mungu Yelo te mwibi Yelo te gono mwe Kailo te unu Yelo te wendiegu Mwona chweza wakuku Vamona wainu to Hakla walinzari kwa wakuku Vano ukulobi onaleko Sesha chwante guni Ulume, ibana bongo ke nazana ya mazwali hobo. Odili, odaba kong, onyabo odine u, mongatava. Ulume, hagla wala keke naza bambo za wambolo kwa begu. Odili ke wambolo kwa begu. Ulume. Ulume. Okaru ibo ni nedi ndewu Okwanyin okaru ibido Iba wala okaru wamuli ibo Nokolovi okalese Nena mwepanyi ene mekuru Babulu nyabobo Okwanyane kwabone menana mwa Okaru wangire kwabone menana mwa Ado wale Chwazo mwane wan Mwugetavo na ongbule na Ndibo bale mwane wekobo Ulume Ne mana baita kwen E mana baita Wana mabu kwa chido Zye anako lumbara Pa wanya bale mane Kweka mubia mbara Mbazi bulubo Iba ni maruna Bambo bale wani Ani makiru anyo Iba ni maruna Bambo kwenye pung Makana wana mabu kwa chido Zye deko kwa le mago Bambu wana mabale mane Kwa mbambo nanubi Mumala kode nalu Naza di kwa mwagir mewa Obibu di ndewu gburugburu ogige na-ebuga n'alụ ndịrịgbadazụ na-alụ ọlụ kedele ma na-egwe ahụ ọdụ anagwa na-eke kedele ma na-egwe n'ebe ụnọ ibe jiwu melie kedele ma na-egwe kedele ma na-egwe kedele ma na-egwe ogige wa na-ewu ga-emeke weni ugwulume ọdaba agọ idinga ili ugwuzi ibutele m ọnwụ mogwu nji buru dị egwu adamabale m nwa na-egwe ịwa ma dị na-ewu adabale m nwa agba ebuge na-ewu ịwa ma nwa m bụ ugwulume ugwulume adabale ma na-egwe ịwa ma nwa m dalụ nne onye lote m ibi ihe lotego n'onwe ọgịla awala akwala ịba na-aka o ji kalesị ahwala anyị na-esi agwụ ụbọgbọ idigili ugwozi ogige ọ bụ obi ọrụ onye bụlụ ndị m ulike nne ọgịla awala ọkọ na-arụ n'ebe na-azụ abịa akwụ ọzụ abịa ewu ụdị awali mmezọ ọkọwa ọma aga na o ji kpeta ndị ewu okpe ndị ewu mbe liwe ive udoziwele gị anya odoziwele gị anya na ọdaba agarụ nje mee ọkwa mụ na sọdị nwa akọ na uche bụ ndị ụnụ bụrụ ndị bụ nnu eze nna bụ dogu eze nna bụ dogu eze nna bụ dogu ubede enwe enwu dalụ nna zedi igwe ya maike emeke ohulume onye ga eze chu lolo ololo 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 eze ọba iginizo ọba ịdị nnewu ọgwa gị n'oge ka obele bụ ndị ụnụ ọgụla awa lele gazi igbo ọkala ọbịa ọkalịza ma ịba ihe bụla lelecha ụra ọgwa gị na-ele gazi igbo bụ ọgbọ dịka mmụna nwike na mmekọ juru nwike na nwere onye ọbụ yiri anyị mmụna nwike na-eme nnewi ọgwa mmụna nwike na-emekọ judu nwike dalụ 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 ekene imezu ugo n'ihi mere mmanwụ ogwulume awadawa na-ezilibe o mezu ugo ji bụ ọgwụ obugo okoyi udanze abọgọ ọgwụ okoyi obugo okoyi ụwazi abọgọ ọgwụ bọ ndị egwu obugo okoyi ụwazi abọgọ ọgwụ bọ ndị egwu ejiri n'anụ nnọ ogwulume okike wa na-ezilibe mmanwụ bụketa abụ nna yibe na-agba okike na-ezilibe ejiri nwayọ ụwa bụ pepepepepepe ubi salasala ọkwa nkịta mma ịba anya iyi na-emeko nlekene akabọdụwa mma ụwa dị igi nne yibe na-agba akabọdụwa mma ụwa dị igi na-eligoro mmezu n'uche chọrọ ya ọbọ dalụ ịdị gị iyi ugwu ụwa maka nlekene ọbara na nwanna na-ekwu oge mbụlu ogwu mmadụ na abụrụ dị mkpa ba mbọ kalesị ibe na-egwu n'ogwu bọọlụ wa ma njaba si nwoke n'unu nwanne m eleghị wa ma bebe si nwoke n'unu ọzọ gwe mụ na na-eme nwanna si nwoke n'unu onye m dọgara ma agbata si nwoke n'unu ịna onye ọjọọ bala iji oge gị ụda nze si nwoke n'unu ebo nchogbu ebo dogwu ma mma eliri naghị mmanwụ 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 ikuku ọma nnata mmanwụ mgbe banyị na ojilichi nnata mmanwụ mgbe banyị ebuka nnata mmanwụ ebugo ụmụnna lolo ojilichi ọkwa anyị na akwọba bụ nwanna udebo udebo nwezọba nwakwalezọba udebo akwọba dị nnewu nwanne ji na-ebu onye uko nnata mmanwụ ọbụgo ụmụnna lono jiliji nye na mma ebe anyị na-arụ ọlị n'ama ụwa maka dịka ibe ewurego mma ebe anyị n'okolo ubi angolibe yi na alụzi ọba alị m akọkwa ma na-ekwe agbagotego nne m uchu nwụdaga gwala ịba bịa agụ nwape 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 ebo njevo bụ dogwu ọka aja bụ dogwu ogwulu mme okike ọ mụlụ do ma ụbụkata ahụ na ichele ka riwe ọbụ ọkwa nkịna mma ebe anyị ịbọ ọgbọ ịkpụta nnewu tie vivji ịgwọba ọkwa nkịna mma ebe anyị ịbọ ọgbọ iji ịkpụta nnewu tie vivji ka nlibe ihe ebele mbe lọkọta nna ji na-edu ọdaba agarụ nji egbu egwu ịmalụ onye ọbụ Diga gamalona no lune nu gote moto denu olola balle ma na kwa ballo no na jadi ba mai kala ba jabe me gunde wiwe mai kala ba jeno mele wiwe Oh,